tu yo tsa tsoeng ke mosadi ga a tshelele ba ka lwe. Ba le se thunya wa tlo ga mo mosonga so ja ka ga se swaba ga tsatsi le pele. Mene o fa se you were a friend. You were a husband. You were a public servant. We shall always miss you. And I promise that the truth shall come out. Rest in peace. I'm gonna go home. I'm gonna go home. I'm gonna go home.